So there's a la visit a my spice love.
Kushuthi inyama eyayithengwa eyayosiwe lapha endaweni
eyangaphakathi kodwa kushuthi nje yila mathumbu lawa amnandi azafaka uspayisi inyama
lungwe kahle
and meseyibeka iya nokuhlangana nalabele and nami ngilithanda nlethumbu nje. Bese ngizikhipha silifry nje la usangale. Ake ngiliyeke kancane nje. Ngizolibona ntambama bese qedile ukuthi lenzani. Bese ngiyalenza-ke into zakhona. Silivale. Ivale mfana.